masikini awali hawa wumbi wanaitika tupile wale watu naimba takama wanalala tala tupile kila siku maneno ya bule usiji lili hali yako we haujue umasikini angalia wale watu awalie awaombe wale watu wa naimba takamu wanalala njala Come on.